abana muteye duhetse abana bawe bavukijwe tuzahora tubibuka
irorere
African community ni Africa okutwalira wamu abana ba Africa bala bibizwe bimala sina tuwanikire wamu mikono tugambe nti never again